Zulu nabezitha. Zulu kamalandele ngokulandela izinkomo zamadoda. Zulu omnyama undlala zimhlophe. Wena kaphunga nomageba. Wena mhlokwane kandaba. Wena wenkayishana kamenzi yaphuza umlaza ngameva. Sithule sikandaba. Sithule sikankombane. Wena kasiyawo awusiyinkondlo bayikhuzile ngoba ikhuzo abaphansi nabangaphezulu. Wena kanogwajo omuhle ngomlenze. Wena kambambela shoba ndabezitha.